umugambi rero uzotwara amafaranga yababa imiliyaridi 95 z'amafaranga y'amarundi muri uwo mugambi hazobamo guhinyanyura amategeko amwamwe no gushiraho ico no kwitani gisheyiniki kugira ngo abakoresha kivuko cha Bujumbura bashobore koroherwa igihugu cacu Burundi ugambire cohungukira kuko guhana hano rudandazwa n'ibihugu dusangiye kiga ca Tanganyika bica byoroha ubwa kabiri nuko n'umusaruro uva kuri kivuko cha Bujumbura urahize kongerekana eka mbere n'abantu batugendera hano mu gihugu cacu abaciye kivuko cha Bujumbura bizoheza biborohere kuko bazohasanga ama service meza kandi ari ku buhinga bwa none tukibaza rero ko arakunguko haba mu gutwara abantu n'ibintu no gushobora gushora hanze eka no kuronka ibivuye hanze hano mu gihugu cacu Burundi bitatugoye kandi bizimbutse ibikorwa rero byose hamwe bitegekanije ko bizomara amezi 28 murumva ko ari imyaka ibiri ari naco gituma twahamagariye iryo shirahamwe ryagiriwe amahirwe yo gutsindira iryo soko gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwa mbere bazoduhe inyubako nziza zikwije ibyangombwa zikwize ibisabwa n'amategeko nk'ikivuko nyene ubwa kabiri bashobore gukorera ku mwanya kugira ngo natwe abarundi tuhatorere umusaruro